Queensville Project Z. So right now, the new brand, the freestyle, the sweet show. I hope to pita pita ma kona atando kanya to get kurondera na imni mano atando kanya. Raba mavi doga ti hip hop ya eragizi eratakai. That is why today, kwa isema kwa pitira anau turi ni kene empire. Iwa bunifu muziki. Aho to get kurondera. Bamwe bagira ma freestyle. Aho bagendera kuri beat. Kwa jumbi se yuko buri kubira mera ngai ni kene empire. Leo ni bala. Ni fresh. Ni poa. Ubuzima wanabugenda fresh. Eh, none ndibaza ni widok. Abanyakanyosha baraguha muziko kwe.
Yego.
None mu kanyosha ku ndani.
Kanyosha.
Mm, amukanyosha.
Satura mabafu.
Saturi bafu. Awe indirimbo konda cyane ya satura ya satura imeze ngani ya niya. Ya
indirimbo ya satura konda.
Mm.
Ya baba araga kuzo ni kada mafe.
Ma?
Mafe.
Wo iririmba gato tuko.
Azindai matrisa.
Wala ora itu anu munu na natu twaye.
Azindai matrisa.
Ene wo itorani. My friend, mana wa mazigo muki? Oke indirimbo ari yo guhemukirwa. Ni muri kundo, ari mazigo tena wa muki. Il faut le monde ne fasse pas ce que vous voulez, mais vous voulez que vous voulez que vous
voulez
que vous voulez que vous
voulez
que Je suis un peu plus de temps. Jana VIP.
Yes. Travel hariko arasana banti.
Uko po. Onu kwa freestyle. Eh? Kira no no wazee huko la munyo.
Na munyo mga kutaka.
Unja ku kuchanga kuse.
Nata kuacha na munyo.
Wazee kuduchana. Imeze kutu na gato. Aye ne mukanyo. Ubuye no. Oye michonga ra. Mukanyo, ni ubanye ne nganye.
Eh.
Je suis un peu plus de temps. Tuko turarondera imano mukanya kaje ta business barashika na wa mugwide serious barashika
ndiri kumeyona ati live ni Kenya Empire ni mukanyosha babo na hip hop babo no muziki ndiko fetu akunda kuitaho atangari ni shiramu mbe kaje ta ni shiramu ni shiramu diri ni Carrefour de Jean Talentio umba no sangura project ni bwibagire mukanyosha so right now and you can empire. Then you can be in the PT too. atamwe kana cyane hano ambere ngaye uza kudongo wewe urakaze eh urakaze gutanga ushobora gutanga gutanga gusa uyu byo gutanga nje shobora wagira maro bigonga bigo 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 arunda zo gutanga is in the moment until it fire
Espagne, Turayizi kubera Real Madrid. Brazil, Turayizi kubera abantu ba Ronaldo. Izo mpano zanyu mugumye muzinyegeza mudashaka abantu bazibona zizobabera impagusa. Iyo ni imari ufise namufise wumva yuko ushoboye kuririmba, wumva yuko ushoboye gutamba, urashobora kuzuka vyerekana, muno mutoye wacu ngaha. Ukaba umpesi kuwe ana mukiumba mwe ngutwe kitu shoboye kucho wiruka eh wapesi namu
bizi ngonga 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 pechi umurote uyinyene umurote ingo yes yes abantu bafisi mano are twamaze kuronka abantu basanzwe baririmba hip hop bakeya mukira yuko kaje cha business bashikana the serious twamaze kuronka aimable twamaze kuronka na Yurik Mix ba maze kuma gucitike yo guca hano aho bamaze kuba bavuga ati turerekana ibyo dushoboye haro nundi itwa Rich Love aragiye gatoyi mwabuze garutse mu minota mike turatumira nabandi bose nkuko twamatse bikora hano mu kanyosha imisi yose kwa gatatu turatumira abantu bose bafise impano zo kuririmba kugira abashobora gushikano tukabashiramwe mu diyo Hama bakagira ibyo berekanye impano zabo zikaboneka mu misiri imbere nawe tukabakorera indirimbo yego freestyle ndagucane yeah reka ndamucane uyu mutike mbona yaje yambaye style za danger kuri Nike aratuga kuri just aratuga then ndamubona nuwaso bro kuri bro
Well, I'm not a player killer. Quick pick the chihebe, nunya nani chebe. Taliban yemewe nyumba. Changu tebe sondi muru soda. Kupa keru musodo. Ikara mupepa ngo soda nika. Jena unhanga vise zwa. Yipukara au zanzi niku. Uwe nda showa hip hop na
jenga. Yes, 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 yes. Mwabu ya
gazi mutenga adu chani.
Yes, yes.
Murie
kwa tutababona.
Uya umpeti.
Yes sir. Muratubwira ninde muraba. Nuyu. Subwira nuyu. Nuyu. Na kime yarakiri mwari mutubwira nuyu. Reka twumberaho nuyu. Nuyu. Eh, ashobora gutsindira itika kubandanya. Icyaraja. Reka twabagara abandi. Abandi twamaze kuronka Aimable na Unique Mix bagira nabo baducane twumve rero
ngaha kumusha ngaha mukanyosha ni mu Burundi hirya nino hameze neza ni mu Burundi ndahashima kandi havise umuco ala chat neza yafise ishusho nziza Hula demu nisoti huwa nimi Yeah Aye kane boche boche bori Yeah Oborundi neke hoke chiza chane Na
abagishitsemo nebe yo mpira gusobere nyumba uburonte neke huko kitaje kandi nokore eka nokore ndangayeka irahari ya agafikeza nokore eka turirira nakwindona 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 eka nushaka gusobere nyumba yicitsemo burundi mu burundi eka nokore ya chitaba chiba 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 chikuri ko kirabana nira jia 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 I'm in love yes ha Hey, hey, yes, you, hey, yeah,
yes, bravo, machine, hey, you want to get a little, know you, ashawe gutsindira itika yo kubandanya mu ihiganwa ego urashobora kujyajya abandi biyemera ingo hano egera ijya gato tubanze twakira abandi witwa nde
nitwa Nibitsi Jean Claude
bagutazira gute akazina k'ubusani
izina ry'ubusani bantazira
Mariora King Star uje kuducana
je kuririmba neza Jesse Nchanana
yes uwundi ninde aza kumwihanga ninde uyu mutipe yes ugira mwihange no uyu witwa nde
itwa Daitimye Deni
bagutazira
kidurinda
ari waje kumucana yes reka turabe rero burabo babiri ninashoboye tora mic DJ doing your beat nyene DJ, your beat nyene vuyeyo. Kuvuga nkuko nari nababwiye umwe wese araza gucana imistari cumi ubundi amurekana akumviriza aba banyagihugu mwumvirize nimwebwe muri abacamanza muri rino higanwa nimwe muza kuvuga ati ninde yabishoboye sibyo none
yes yeah Muringa, only Mokoma, Masina, she said, Yo, you hate Yakona, Babona, Matanganes, and Nesanesa. Now, did you ring out Hokoma, Masina, she taking Gahiwa? Yo, Ahamukanosana, she took Bakera, Ali Cosina, in Dabiti, Kotija, Fisitu, man, Hibi. Yo, yeah. Now I did tell you that I'm gonna cool now, yeah.
Shia, King Star, Shia. This is a fool and no corner, Shaka Kukuona. Who may never take one who could do what we want. Karitiye barakuvugura dukana ugatuka mbere n'abajya bose mutangana ukamufata ibintu byawubiguza nk'ijana ukamenga ku izina n'umwe we mwoba mungana ababyeyi bakwaye ubukinga uburigati aho kubuteta ubucuka amate ingeso zawe ukuntu wirirwa amabwake bakubaza ukabahenda wari kwiga mate ni kuki muhungu bwawe we wahindutse ugahinduka kw'ababyeyi bakwibarutse Yakiyo nka nubaha baramute kukingeze zawe kuno we wahindutse ukinangaza ngo keneye marehura kuko wabonye arayavuye muri si kintu gusaba kuhinduka abakenzi kayiruka kuko inzitsi irahita Baka, kuwa muhungu alagara no moniga aliko ndamubona fra
reka ndabivuga ibyo guca ku ruhande twabihebeye amakenga
reka tubanze twinjire mu by'igihugu nabyo kuko mbona ko se bigiye bimeze neza kanyosha ayisike Malhola King Star bra
yes amashimeshi kuri aba basi amashimeshi abanyagihugu rero nababwiye ko ari mwebwe muri abacamanza nimwebwe mujisha eske n'uyu habura n'ababiri agatsinda umwe arazositika yo kubana mwiganwa nahagarare hajya mwariko mwabaye bagiye baratsinda abandi nabo bashaka gucana na nibande muri tayari bagira bacane nabo twumve ni na show mu hagati aba basore babiri
banyita dusabe etienne sina yanje hakuru umuziki wanyije papa jini Mandazi yuko butugora Mungasi nzo kwemera mwene mere wari wewezi kwa tapate kwa yigombera Kabizi neza yuko burundi bungunda Umuke ya ramu mtana kwa baba kamu Mwese wakamu Na mwenyama hanga jisa kwa tuko yichakie Kuko na abushobo zijewe afise akumutima uwanje Ubutima bwiwanje buri mu biganza bw'abarundi Kabizi neza uyu z'amafaranga wishira he ukibagira yuko byose wabihawe n'Imana
Yes yes reka twumvira wa mwishire bukuru bukuru mwishire mwishire wa mwumvise mistari mwishire nawe
Peter ni gipala Obama na mavage patiri numu bosi oya sumu bosi mama ni pemia tfe familia wazungu walalia chupi la mkini ya msambi umuhimbi turaba bogale turaba rasta dora madeshire dori shapo dori modokali turaba bogale wasu wa bogale turaba bogale wasu wa bogale
yes yes abashimeshe kirino nagaruka
inutama jenga waka kusombazi konza Tages kitis umurongo ndacha Umusu tampu seba beat na nindu utakacha Nitu mukacha kuko narera jenicha Fuck ino mistari nzane keni Empire numba ifekchane Na muzogo yiye mera hamango azedu chane
Dogo. Yeah,
Yeah. Beti angu Takubona we ufisi mano nishane
Yeah,
mistari I'm a kiss every day, kiss every way Hardcore hustler man, I play gay
Yes, murashaka gukoma amashi menshi kumugwi the serious Mugwi the serious wabaze gushika Abaje gushika you shine a fuck against you, Sabashimeshi! Abashimeshi kumugwi the serious! Basanze bagira hip hop, Mukanyosha! Yes, yes, karibu, chari, muri zino freestyle! Uyu mwagutse kubona washitse!
Yapu, yeah, ndajyohewe cyane kubona mwatugendeye! Peace sana kabisa!
Yes, uyu ni you shine a fuck against you, uyu mwagutse!
Respect sana, bye!
Nibaza reko muzakutwemeza!
Yes. Bruno mwaya muto umunashobye kuba abato ugahanga murumugu muri serious murakundana hamuna katabaheza beat batandukanya mwoje mubyagira gute
yeah ni bintu tubamwe dushaka gucengenga na master ni bintu ni kamera ya
naga kino jiste
mukino
yeah
ba happy
cyane gose
marega
Muko abana bavuka itwa babiteranya bavuka na sibyo ro mugira mushimu higanwe n'urundi gwaruka muri tegwe ingonga ingonga
ingonga Fatira, Fatira Mike, Fatira, Fatira Mike, Fatira, Fatira, Fatira Mike.
I'm from Kenya, Paya, Bravo, Musica, Tura, Tana, Bose, Makatusi, Mikanta, Makatusi, Mikanta, where are you? Nyamuri, Nyamuri, Eka, Mufuse, Koko, Kanyosha, Niwabo, Musica, Tura, Tana, Tura, Chesa, Beka, Koko, Nyamuri, Mufa, Kutu, Nakano, Mufa, Mufa, Kutu, Nyamana, We Kenya, Paya, Kenya, Paya, Kenya, Paya, Ushaku, Fuke, Nabi, Nesa, We Kenya, Paya, Niwabo, Musica, Niwatu, Nyo, Hot, So, Hot, Hot, So, Wow, 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 Wow,
Tina Homopona, who could tell where who that just have Panduka, Imani Koripayo, Ungana, Ungana, the trouble Tambo Kanoko, and the Yakuza Bamoda, the Mopi Pero, Sanimba, Mane, who come on up.
Eh, Avayaki Gurandi, Nimoga, Mutugira, Nina Shoe Hagati, Avaman, Ravi. No, you! No, you! No, you! No, you! No, you! Abashi, Abashi!
Jack Zayt ni kumi wananga kwa ari mukanyosha wana buratwiriye ko jehabona buratwiriye ko turiko turakurikirana abafisi imano zitandukanye murumva arabana baririmba araba akora ama battle bakora hip hop nabibonye bahiganye ni project yatangujwe na Project Zayt na yuze ko Project Zayt ni gani ni muduta mukurikirana buri munsi wa gatanu igicisha jizijoro no ku munsi wa mungu ni igicisha 11 aha nawo ni project watanguje utaturondera imano zitandukanye uri munsi twahereye muri hip hop nkuko mubyumva uno mwana kiri muto ariko arinemizirembo ya South B no love so hama tabibu seganero Project Zayt mugisanga kuri BTV ni buri wa gatanu igihe cy'isaha zibiri z'ijoro no ku munsi wa mungu ni igihe cy'isaha 11 zo ku mugoroba mubanda mudukurikirana mbese ku musanga kuri Facebook na YouTube ni hashtag ni Project Zayt kuri kamera nari kumwe na Omar na Lloyd ndabakunda sana so bandanya mumbwiza